before you follow me. No tomorrows, we live just for today. Kila sana saka mkono ni wewe kushoto, si mwingine ni wewe na mimi.